Now, St. Gabriel's Chaplaincy, Ebe John Cardinal Onaiko, Onye Karoka, Kurum Bodi, Ka Ndi Oru Na Abughi Nani Ndi Nta Akuko, Ruo Oru Ha N'Eziokwu Na Ifunanya. Dika O Siri Kwuo, Anya Niile Na-ele Ndi Okikpe Nigeria Na Olileanya N'Ekpere Na Ha Ga-Aru Oru Ha Ofuma. N'Okwuchukwu N'Aha Onye Nnochianya Ndi Bishop Catholic Na Nkwukorita. Bishop David Ajang nke Lafia Diocese ka Director Social Communication Buruburu Very Reverend Father Michael Omo siri na uka bụ mgbatị aka nke ọrụ Kristi nke mere o jide mkpa ikwukọrịta n'ụzọ dị irè ma rụọ ọrụ nke ọma. Ọ dụrụ ndị otu Kristi ka ha na-esochi nzọụkwụ Jesu site n'ikwupụta ma gosipụta ọdịmma Chukwu n'ụwa site n'okwu na omume ha. Director Buruburu ahụ sịrị na onye otu Kristi ọbụla kwesịrị ijisi ike inwomi Kristi na mkpakarịta ụka ha. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, Akụkọ Ụwa, ABS.